Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now.
Turns like a little wheel and comes away from the trouble. Little squat man, covered in dry butter, leaving for dead. And by panicking, leaving for dead. And trying to fall away.
Da 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 da